kelen dɛ aha nin tan yɛ denmisɛnnin fitini nka mɛ cɛkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni